Enake ipalo Lungisani Mavundla, isihloko sawo sithi Emfihlweni NoJehova. Ungena nje lapho esangweni lesonto udelisile, uzwa kahle ukuthi sengathi usuku la izinto zakhe zizoshintsha khona. Apho iselisa ngo agudle ngaseyimotweni lezi ezipakile zagcwalisa igceke lesonto. Esandleni sakhe sokhohlo ugaxa isikhwanyana sakho bese kubonakala ngokuphupha nje kumbali ukuthi sesihanjelwe isikhathi. Kanti ekhophini lakhe lakwesokunene ugodle iBhayibheli alibolekwe unina lume kwazise ubese umuntu ongasayazi nakuyazi indlu yesonto. Okumsuse phansi endlini yindlela izinto nomhlaba osekumphendukele ngayo kamva nje. Phela udelisile ubaziwa kuzo zonke indawo zokuzijabulisa lapha emlazi nokuyilapha befika khona nabangani bakhe kuhanjwa ngohlobo lwezimoto eziphambili kuthokozelwa neziphizo neziphuzo zemalembe qolo ubehla lenkabeni yetheku esicongweni selinye lamabhilidi aphakeme la ubekwazi ukubona lonke idolobha itheku ukusuka empumalanga ngasogwini lolwandle kugudla njalo ngeningizimu yetheku esikhumulweni semkhumbi umtateni kanti ke nenkundla yezimdlali iMoses Mabhida yakhiwe ibukwa ngamehlo ngenxa yokuphakama kwebhilidi lakhe la abezipholela khona nabahlobo bakhe uma kungekho la kufuneke bayoyijabulisa khona. Udelisile kakholwa ukuthi ube uhlobo lwentombazane uziphathe njengoba abaningi becabanga. Kodwa ukholelwe ekuthenini njengawo wonke umuntu omusha okhulayo eNingizimu Afrika entsha unelungelo lokuphila impilo yakhe ngendlela athanda ngayo. Ngakho nangesikhathi umenze emcela ukuba bazodlala ndawonye emzini wakhe yena umenzo semhlanga yize noma abazali bakhe babekhala ngokuthi kufuneka aqala lobole kuqala. Yena akazange alibone iphuthe kulandeleni inhliziyo yakhe njengoba wonke umuntu esenelungelo lokuzikhethela. Yize noma wayesenza ibanga lesishiyagalolunye esikoleni, kodwa ngokwakhe intombazane eneminyaka elishumi nesikhombisa seyikhule ngokwanele ukuthi ingathathelwa inqumo. Ukhumbula kahle unina owayeme emnyango emncenga ukuba angahambi ngesikhathi ethuthi impahla zakhe eyishova kwinqunqumbela yohuntshu lwemoto emnyama eyayidunusa iveze isinqe sangweni ngesikhathi umenzi ezomlanda. Namhla bexabana nomenzi abasebehlala njalo ngokuxabana bebangukwenyuka kwezinga lotshwala nokuhamba buya ubusuku udelisile. Akazange alibone iphutha ngoba yize noma wayebuya phakathi kwamabili. Kodwa igama lithi wayelala endlini engafani nabangani bakho othobokile bona yethu mexoxa nabo kuWhatsApp athola ukuthi basayijuxuza. Nakhona endlini wayezalale sekusa ngoba wayengeka lala engadlini. Kwakufuneka aqale abheke ukuthi umenzi wayephekeni. Ngakho ukuza ngamvusi nokuthi angaboni ukuthi ufike ngasikhatsini, kwakuye kufanele ukuthi anyonyobe evula amabhodwe nesiqandisi ukuze athedlo ebehliswa ngesiphuzo. Namanje udelisile usacabanga ukuthi umenza kabanga fe ngokumxosha endlini ebazi kahle ukuthi wayengasebenzi futhi wayephumele yena kubo. Uyakhumbula mhlabe jikijelana ngeimpahla nomenzo wayethukuthele eganunu wabo ethukathele imisebenzi yakhe yobunuku nokungafuni ngisho ukuhlanza inkomishi nje abephuzela kuyona.
Iyona ndlela ongibonga ngayo le menzi. Iyona ndlela ongibonga ngayo lo ukuthi uthi ube wazi kahle ukuthi angisebenzi nokusebenza. Menzi, ungixosha kanje uthi angishone njengoba wazi nje ukuthi ekhaya ngaphumela wena mina.
Akazange afune nokumphendula umenzi ngaphandle nje kokuthi athi akusimene engathi yeke isikole engakucela nje ukuba sizodlala ndawonye konke kokunye wayikhethela wena. Nokho kubuya khuluma udelisile yiba bangani bakho othobekile abamsiza bamqoqe sethu buyele ekhaya bathi akeza azodlala nabo ebuilding leli lisethekwini nokuyila impilo yakhe yaqala khona ukuthi ibe sezingene eliphezulu. Uyamamatheka uma ecabanga iy'ndawo eyiphezulu ebebezihamba nabangani bakhe namasokabo kule minyaka engaphezu kweshumi nanhlanu ahamba aqala nokuhlala nabo. Into abeyithanda ngaye yile yokuthi owesilisa ongenamali ubengaqali ngisho ukuqala nje athi uyamshela. Yikho yonke indawo la behamba khona ubehle emotweni zohlobo oluphambili egqoke iy'ngubo eziyimisiko kanokusho ehlala ematafuleni omntakabani. Yize esikhathini esiningi bibuya imeqo inkulumo yabo ngoba bebebuye bayishebene singisi. Kodwa bekumthokozisa ukuba seceleni kwesithandwa sakhe abesuke ehamba naso ngaleso sikhathi. Eloke mamatheke njalo ke noma engasezwanga ukuthi ihlaya belithini. Uzongena lapha nje eminyango wesonto uyaqaphela ukuthi yize noma umfundisi engakangeni. Kodwa malunge ebandla aseqalile ukudumisa ngaphakathi nakho phela umfundisi ulindwa ngehubo. Udelisile uzwile ngozibhinca makhasana ukuthi lo mbishopi walapha esigcemeni sakwayo uphathisiwe impela. Baninge sebetho lokusizakala kuye ifweni naseyimeni nje eziningi ezibakhathaza empilweni. Akasakhumbula ukuthi ubani konje omtshela ukuthi lo mfundisi uyena owamsiza wathola indoda okuyimanje ushadile futhi uhleli kamnandi nayo. Angene ahlale phansi esihlalweni esasingenamuntu siseduze kwenye intokazi okuyiyona eyayilokhu iqala amaculo. Indlu yesonto igcwele ithephama. Babodwa balethe izihlobo zabo ezigulayo abanye baqhutshwa ngamabhala balethwe lapha esontweni. Imbuke lentokazi ahlele esihlalweni esiseceleni kwayo imamatheke. Udelisile athatheke umoya wayo imkhumbuza abangani bakhe abehlala nabo eConcord okuyimanje balele bathule kobandayo emveni kwegigaba ezahlukene ezibahlukanise kabuhlungu zibaphuca impilo bese bekhetha ukuziphilela yona. Phela bathe besabheka ukugula kukaNensi obeselala isikhathi eside esibhedlela ngenxa yesifuba. Kwavele kwafika umbiko wokuthi uthobekile, uginqike nemoto endleleni ebuye kokstadi, la yena nesoka lakhe bebekade beyikhiphele khona eholidini. Yize noma bebehlale benotshwala emotweni, futhi behamba bephuza uma behamba lezi ndawo zabo, kodwa bebengakaze babe nengozi ngaphandle nje kuxhaxha lwamathikithi okuboshwa nawe jubanekeleqile. Ukushona kukathobekile yikhona kokuvele kwavala ngehlahla njengoba kungelinye lamasoka akhe belikhokha imali yokuhlala lapha lapha yaneConcord. Phela yena laba balisa bakhe base bemshiye kudala bekhala ngento yena ayibona ingathi ishunje yokuthi basamuzwa kahle. Kumxakile lokho ngoba zolo lokho yibo futhi bebemtshela ukuthi uyababa. Futhi ke nje yena useyabona manje ukuthi ayikho lento okuthiwa abafana abayazi into abayifunayo. Uyayibona nje leyo kugugelwa izimpahla zokugqoka nokweswela imali ngoba yinto abelokhu enethemba lokuthi mhlawumbe ucile uthi ukuyishaya endukwini njengoba ubeseqale nokuzidayisela ngawo bela umzimba ngelokuzenzela amasentshana ukuze akwazi ukuthola imali yokulala kwenye yama-BNB ashibhile lapha ngase-Albert Park. Futhi kube nali ithemba lokuthi hleze kubo laba abathengayo kuyena kube khona ozomfunela into eqhubekayo hayi laba bamsebenzisela ubusuku obodwa nje emveni kwaloko banyamala kwesinye isikhathi bakhokhe nemali engaphelele. Kodwa ke kukhona umlisa angasoze wamlibala uDelisile ahlangane naye maphakathi naleli viki eliphelayo. Yize noma sekuyisikhashana yenza lento yokudayisa ngomzimba kodwa umoya wakhe umthandile lo mliso bekhuluma kamnandi ngezwe elipholile nenhliziyo evulekile owazibiza ngoJerome. Ukhumbula kahle ukuthi yize lo mliso bekhokhela ubusuku obodwa kodwa bagcine bazane kanye nje kuphela. Ingxenye yonke yobusuku bayichithe bexoxa kamnandi nalo mliso ongafunanga ngisho ukuzisha isibongo. Enhliziyo yakhe ikhale njalo evuke ekuseni eseshaye wachitha akangakhohlwa nanekhadi ke nje lebhizinisi njengoba abanye beke benze. Asukume ngesikhathi lo siso seceleni kwakhe emkhombisa ukuthi kuyasukunywa uma kungena umfundisi. Ngaleso sikhathi ibandla selithule lonke lizothile lithobela inceki yenkosi eyangenile ngumjivo bomvu ekhanda igqoka isigqoko lesababhishobhi ilandelwa ngabesilisa ababili ababeyiphahlile ngesikhathi icela ukuba ibandla lihlale phansi. Wayesathenje umfundisi bazalwana bahle enkosini kuyanibingelela ngesikhathi uDelisile eqaphela ukuthi noma ngabe kuthiwa izinto ziyefana uye kanye phela uJerome lo owaye mevula umqulu weBhayibheli elalele phambi kwakhe. Alizwi izwi lakhe uDelisile maqeda shawe uvalo. Hayibo, kungenzeka yini ukuthi uJerome umfundisi? Ezibuza eziphendula. kufika umqondo uthi makaphuma hambe kodwa ithenye inhliziyo yaye akuhlale ubone ukuthi kuzokwenzakalani. Umfundisi abesecela ukuba bonke laba beze ukuze bazokhulekelwa, ucela basondele ngaphambili ukuze inkonzo bayivule ngomkhuleko ozobandakanya nabo. Waba ngowokugcina ukusukuma nakhona amadolo evevezela. Bamile bonke manje lapha bashaya ujenga phambi komfundisi, abanye bayakhala bathi inkosi sihawukele, ngesikhathi abanye begquma izinhlungu. Naye wayephakathi kwabo. Okwakumangalisa yilokho ukuthi uzobhekana kanjani nalo mfundisi ayemeqondene naye.
Nangalesi sikhathi simakade olungileyo, umfundisi ethathisa ngomthandazo, gileta kuwe nabo abantwana bakhe sebevumile ukona nobuthakathaka babo. Athula udelisile elalela lo mthandazo. Ngibaletha kuwe ngizifihle kuzithobeni kwabo nkosi, ngoba uma bengeza ngobumina bebengalahlwa nokulahlwa ngokubabheka nami ngingumoni ekuhambeni kwami. Adabu udelisile lapheza umfundisi ezilahla phambi kukaNkulunkulu. Kosi ngiza ngoba ngivuma ukusetshenziswa nguwe njengezibuko lokuwezela abantwana bakho kuwe. Sithole Jehova ukulunga, uze ukukhala kwethu, usemukele sinqonqoze ebandleni lakhe lingcwele. Kumfikele uDelisile ukuthi umfundisi akawenzi lo msebenzi ngoba esenza ngcono, kodwa wemukele ubizo, wathwala isiphambano yize esezonweni zakhe naye ngokwakhe. Ayisole ngokufuna ukubeka umfundisi amabala. Phela ubese zitshelile yena ukuthi ayikho yonke lento, kudlalwa ngabantu lapho. Vuka ke Nkosi, ungulizwe elikhuluma ukuphila phakathi kwabakuzwayo, uvusa sebefile ngokusuka kuwe. Faka imthandazo ezinhliziyweni zabo ukuze Nkosi bangakhulekelwa, kepha bazikhulekele bona olakeni oluzayo. Banikeze Nkosi amehlo okubona neyindlebe zokuza imiyalezo yakho ukuze bangabalwa nabamelwe ukubhubha. Ekuzehliseni kwakho uNkulunkulu, sibiza igama lakhe laphakanyiswa phezu kwamanye ukuze sithobise amagama ezifo nezimo eziningi laba bantwana babhekene nazo. Ikhewule yonke indlu noDelisile afikelwe isibibithwane ngesikhathi umfundisi ethi bonke mabemukele izinto zabo ebezivinjwe ngamandla omubi, banyusele endaweni la iso labo lenyama lifiphazwa ukuze babone wena kukho konke okuzokwenzeka nokuzokwenziwa namhlanje. Uqeda nje umfundisi, uDelisile useyakhala uzicelela uxolo kuNkulunkulu. Uphakamisa izandla zakhe ubheke emkhathini, ubabaza ubungcwele nobukhulu bukaNkulunkulu. Akasazi nokuthi uphakathi kwabantu. Ezezwe ngesandla sasimthinta emahlombe, athi umeqalaza athola ukuthi ngomunye wabasizi, amhole ezomhlalisa phansi, amthelela amanzi engilazini ukuba aphuze.
Bazalwane, sizoqala inkonzo yethu ngencwadi kaThimotheo wokuqala, isahluko sesithupha evesini leshumi nesikhombisa, la kufundeka khona kanjena. Yalabacebileyo kulizwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali, bangathembele ngcebeni engemiyo, kepha mabathembele kuNkulunkulu osicebisa ngakho konke, sithokoze ngakho. Alivali vesi umfundisi ngokuthi uNkulunkulu makaphefumulele umoya wakhe wokuphila naphezu kwalelizwe elizoba insindiso yethu namhlanje. Amen.
Livumi bandla acela ukuba lihlale phansi. Uqala nje eshumayela umfundisi, uDelisile useyavevezela umekhumbula ukuthi ulahlekisene kangakanani nabangani bakhe ngezinto ebebezibona ngeso lenyama, kanti zingcebo engemi.
Uma iqhubeka lencwadi bazalwane, ithuma abacebileyo balelizwe bebengathembela kuNkulunkulu osicebisayo,
benze okuhle, bacebisane ngemisebenzi emihle, baphane, babelane, bangazibekela isisekelo esihle sesikhathi esizayo, bebambe ukuphila okuyikho. Silapha kanye nalabo abalapha phambili ukuze silibale ukucela ingcebo yelizwe, kodwa ukuba sicetshiswe nguNkulunkulu ngengcebo ezosilungiselela isikhathi esizayo.
Ngifisa ukuma nginxuse ekuseni ukuthi ozokusindisa uphakathi kwakho. Akusiyena uNkulunkulu wezone ezikuzungezile kubalwa nami uqobo. Akusiyena uNkulunkulu wehlobo nomakhelwane bakho, kodwa uNkulunkulu okulinde emfihlakalweni la omenyelwa khona namhlanje ekuseni ukuba uhambise ukuvuma kwakho uze thula ubuze bakho baziwa nguwe nenhliziyo yakho. Ukhohlwe ngabonisa inyama yaze yangcolisa nomphefumulo wakho. Yithuba lakho lokugcina nawo hlezi phansi ukuba wemukele uNkulunkulu njengoyena ophethe ingcebo yakho yonke. Umfundisi usembonile uDelisile, kodwa kubukeka sengazuthi njengoba eshumayela nje usendaweni yakhe yedwa nalokho asekubona kusemkhathini, akukho emhlabeni wabaphilayo ababonayo. Athinte kuDelisile akhale kabuhlungu ecela uxolo enkosini ezinikele. Ubuya ibhuquze phansi umeqaphela amaphutha awenzile ngenxa yenhliziyo nengqondo ebimkhohlisa ngokumzungezile. Ngesikhathi sekuvalwa inkonzo, uDelisile ube ngelinye lamalungu elicela ukukhulekiswa livakashelwe naka-antwalo njalo ntambama ngabazalwane abazomsiza akhule kumazini nasekumesabeni uNkulunkulu. Tapapapapo! Nayile ncwadi. Lencwadi ithi Amangwevu, abaningi ke bafuna i-audio. Manje ngesizathu sokuthi ke asinayo ke i-audio, silokhu sifunda zonke, sothi mase sesiqedileke bese sikuthumelela ke zona ke sezi-audio ke sesitshela ukuthi ke seziyatholakala. Kulencwadi kukhona nalencwadi ethi ngale kwethuna, le yale ndoda eyangcwatshwa iphila. So sizothi ke mase sesifunde zonke, sesikhipha nje CD A1 enazo zonke lezi ndaba lezi, bese ke siyaqinisekisa ukuthi ke siyakwazisa ukuthi ke uzoyithola kanjani kuma digital stores cishe esewonke, ngoba inhloso yethu ukusabela ekhweleni osuku ushayela lona nje kumthandi. Sibonga kakhulu ukusisupporta nokuseseka kwimsebenzi yethu esikunikeza. Ungakhohlwa uma umbhali noma usonkondlo noma uyiciko nje, either an artist or MC or DJ, ukusithumelela imessage la ozocela khona ilink yokuthi sikufake kwi-database yabantu esisebenzisana nabo. Ngiyacabanga abaningi nina sebeyibonile imicimbi esijwayele ukuba nayo ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene. Abantu ke sisuke sibasebenzisa kuleya mcimbi ama-artist aid kuphela. Awukwazi ukuba ingxenye yokuzophefoma emcimbini yethu kungekhona ukuthi asikwazi, kufanele siqale sikwazi kuqala ukujoyina ke kumahhala.